yada twedi ampon na ne nyankopon asɛ abusuafo ne wa rese mu sɛ ana mo odɔkɛse a dane da nyina woda na de kyerɛ menu mienu no nti woni abusuafo no nyina mo hoye na me bɛyɛ message bi na me ba ha na me relax kakra na me record woni ma bi ma menu anom na after that no mo ma me message bebre sɛ ɔno mo ehunu because I think sɛ na network no sometimes no the network is good sometimes no it's not good na de na me kire onum ne se ensuo bi a da wo area mu e se woni ensuo ne ya connected what you say because you cannot do anything without the waters we have the waters above and the waters below what you say the waters above no e na okodura so ndem na so for ka kire se enu nti wo ba be ko heaven bi se heaven wo kra un kan wo bible ni ye ehunu se heaven e wo ho na yensuo nko a enti wo sofo se wo ba be ko heaven atiasi e da bi se edu na me ba ha me she tuntum e firi se me betena ha relax na ma ka ka me nananom ba edika me ba me yi ma paye nsa ne de etem me yi ma paye na afi de ma relax na me ni enue ya wa ha nyina nso aye connected na ensue ya wa ha yi me ni ensue no nso aye dai aye connected what you say that is how it's supposed to be but ene you could draw some them out of what say uko jina ensue mu kra yi apaya wo be ko bun sam jib but uko drew hospital na wo yare a wo doctor be di kind ensue asil so after that no ye be di dia ye di ensue ye be dware ensuo ye be aduane ensuo ka akra ye di ensuo gumu entie mu ensuo ni ntia ba ene eye kosie ada ene ye da bia mede ya mede kai me nana ya santoa ene mede kai ya santoa obi a ogana wo asantema mu wo ba ukuta nsa na wo ba be ya paya wo si asase ya asase ya china ni enka asase ya America ni onkasa onka asase ya. What you say? Nemum Ghana fo. Ye na ye ka asase ya. Adentra. Previously, the mother represent the earth. Ye ma amenum na ye fre onum asase. What you say? Inti ye ka asase ya no a. Ye de ani die ma ye asanto anum. Fi se bre bi atwa mu nso na wonu nso aye se Queen Elizabeth ya. Owo England yi. Ah is na o control niema in Ghana. What you say? Ya santo ani bebi atwa mu. Na ono nso aye saa. Inti ye de ani die e ma ya santo a. Inti na ye ba bi ya pa ya ye se asase ye fi se ye asase bi so a. Ye nim se asase no. Wone ne oba bi a wadi mu e wo saa asase ne so. Other than that no. Utimi ka asase adwa, asase abena, asase akua. It doesn't matter. But we do that specifically because of years and 20. What you say? Hey. Na ena ye kwesi ada ko sie ada. Enano akwa kusi. Eninti ne yese eye kwesi ada. Akọ akwa kusi ko sie e kosi sen. Kaba e ba be wu no. Na kaba ye program bi a. Ono mo frɛ no e kosi sen. Anansa e kosi sen. Ko sie eye ade bi ending na wie ye. Ɛne yɛse akwa kosi enti ekosi sɛn kosi ada wate ase ti abusuafoɔ moma yɛnhyɛ saa nneɛma no nyinaa ɛnyɛ dɛ ɛnso ti meba ha mɛkɔ tena bɔntene na makeka obi ho nsɛm deɛ mepia na mehu sɛ maba na ma relax a mebɛtena ha kakra na me ne me nananom nso ayɛ dɛ a relax wate ase na mini ensuo no ni enua ni nyina nso aye collaboration saa na ya me no enti moma ya nhye saa ne me nyina nso wa hotoni aso nde hwasofo lifestyle asofo aye kama osofo aye fresh ba shedewi aye waye tan osofo hu kura wo mu atiasi muko hye o party bi ase na osofo e de wo chia kura ompe na wo doje fi se de wi a wese aye tan no ofere kura so be ka chire obi se na asori ba no atiasi this is the time to wake up kakra me pesa me nti kosi ada sda fo no mumpe attention enya meme ne da ne twato meme ne da ye da pa enya meme ne da ne twato da pa ye da bi ahwe nim nti babu no mu no eduru meme ne da no ye se nyankopon no anya hwe meme ne da ye da pa o ye se obi o ye da pa fo o ye nipa we dia o ye da pa fo na kyese wo mpadwuma o nya hwe wo ye empty meme ne da ye da pa kwasie na kyese enana kwakwa enana kwakwa kusi die ntra me sa pe ya santo asem kura ne se in the olden days na wo no mo de ema no e na e calculate time na ya de ma na calculate time because nature is a mother, our creator is a mother, the obo so ne asase ne oba nti ancient of days na omo de ma e na e calculate emre a enebro ni se time oba no ekrom ho nyina omuyi oba baako e wo kuro bia mu oba baako e wo kuro bia mu enti se oba ni bu ni nsa yesi enna ne na ekro nti omope oba ne de ne ene bosome ne ekro bi se duru time bia bosome ne yekese na asan start foforo enti wo onom omuyi no muhu se no ewo enna maako maako 7 enso ana ewo saa die ni mu ana omuchie mu benya ne na wotwe enti enna no 7 no di ekwotwa atoo no omutu ni din kosie ada kosie ada na tese akọ akwa kosi enti eduru kosie ada bia etwa atoo bia yedi akosi den na yedi agye ya home enti ope home da bia dia eye adaye se wo da akosi den na ye home da ayaze ba omo throw off enti unzu ama wa ye confuse o sofu otimi ka kire o se se wudi ensuo eyi apa ya obekọ bu nsam jin but unu mu ensuo ati ase ensuo yi kura na dahe ena e dahe omo se sama time nti eduru sama time esote ba ensuo no se eso ate se eso nte ye ensuo di ensuo we cannot do anything without them enuya nso na etwa hasiye ubeduru ma wawro mpaboa na waye dai woni ensuo no ababa ye connected what you say sidi ya wokwa dam fofia ukoduru ho na hu se honom ne eye very very nice ya wi wonam mpaboa no sanso ena eye dai etie ene ye hune hunan kristo ni bi kra nko ogina ha enko osuro osuro se obi a wo wo beka no what you say osuro wo wo what you say but be natural yi adwen bɔne ye sɛ wutrim nti ne wusuro bi natural ate ase ne yi bɔne firi wutrim wo bɛnya kokoduro you can do all things kakra mpɛsɛ me ka kyerɛ mo na busua bo ti na de ye a me nuanom ne ta abusa me sɛ ye a wo sɛ wo ye ne ma bi wo nsuo mu na ye a wo sɛ ye nyɛ connected with the waters around how do we do that ɛna me hyɛ da ye sɛ me yɛ sɛ teaching si na ɔmo nso me de akyerɛkyerɛ ne me mo ayɛ dɛ akyerɛ wo na wo no mso ohun si bia niema eye de ekro enu nti e na enne me wa ha ma ye sa teaching si ehe nti me de kirekire menu anom mapa ya mi ye ndie ndie ya mi mpeso obi beti bi enu nti ndie me ne me nananom ni twedi ampontem osem but se obi foforo bi nso wo ho na ono nso peso ye ne de akoduru nsu yinu ma de o peso ka na ye o personal issue between your creator and all the environment environment ya utimu no enu na wono mu di nkita ho kakra me pesa me ka kire mu ne de ye nabusuafo intimidi mu besia me whatsapp number nso eye plus 1619874644 enti enu ya wa ha nyina me ba na me be ya pae na e kire me se me mfa edua bi wa ha na saa edua no me mfa na ha ban kwa dware ana se me mfa na ha ban kwa ebibi anasa me mfa na haban mwa obi a na ma frɛ na ma bɔna ma ne na ma kyerɛ saa haban kro na kyerɛ watia sɛ me nso na ɛsɛ me yusu a na me ama yɛ dɛ me de akwa kwɛ de ɛsɛ me de yɛ eh very very simple ba yama ne ma simple no ayɛ so complicated because we are afraid ye suru ntira relax your mind kakra mpɛ sɛ mpɛ nti me de mu besia me whatsapp number no nso ɛyɛ plus 1619874644 Minya message bi sisi ese menu anom se me your life be but any in shed and your clay and unti and a massa baha my baba be another one me de chremo eh because na me other side na me nya message na me say mame mra hana aha na no de ntio no ano abrase kakra na me nya ne wahana onsu ahunu bi ti na nyankopon hira wo onkan wo ne abusuafo ni nyina.